Torah Teachings with Rabbi Joshua Olua. Listen, my brethren, in any part of the world. Chineke Maria, maka gị na Chineke dị na mma. Esikwa n'ekpere ike.